ana story anakuambia.
At least I know a bit of their language.
Masai wako anakimbia.
Yeah. Huh?